Mama Medi Dumela, lebitso la ka ke se bongile sonoko. 2021 ibile selemo se buima, se nang le diphepheso tse ngata haholo ka lebaka la COVID-19. Re lahletswe ke baratuwa ba rona, ba bang ba rona re ile ra kula. Empa modimo o re bolokile ho fihlella hona jwale. Ha re beng le selemo se monate, Christmas e monate, ho fihlella re kopana hape selemong se tlang. Happy, 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 happy!